Hello guys, mura murakomeye mumeze neza. Reka nizere ko mukomeye muri amahoro aho muherereye hose. Ni wa mwigeme wanyu Joanne w'imbere canke Love Nation kuri Imperial TV Plus 257. Imbere ya byose rero kambanze nsabe umuntu wese hataragira subscribe kuri channel ya Imperial TV mugire subscribe kugira ngo mubandanye mumba ku mwanya mu biganiro byose bica kuri Imperial TV mugerageza kudufasha kugira ngo twese dushobore gutezanya imbere. Ni Imperial TV rero yamigerageza uko ishoboye kose kugira ngo ishobore kubazanira amakuru abagezweho amakuru muba mubona yuko mukeneye kumenywa amakuru aba ashushe cyane cyane amakuru aba karavugwa muri Buja Flavor. Amakuru rero yacu y'uyu munsi na makuru akarazunguruka cyane amakuru menshi abantu benshi ko bibaza ku bintu byinshi bigenda bitandukanye ni mu gihe umuyobozi wa radio Buja FM Frank Tumwe Kwase yamenyesheje ko mu ntumbero yuko hataba nkunzi mu kuvuzwa canke gutumirwa mu biganiro kuva ubu yabivutse ku munsi wacu kuva ubu muririmbyi canke uwundi wese azotumirwa canke akavugwa mu biganiro basanzwe bakora azoba yarishe akaba bikoze kubera ko ngo twaragendereje baragendereje kenshi basanga ko kiretse ko abatumigwa basanga ari babandi nyene nkuko umenga abandi ntibaba bariko barakora akenshi baza baje kwamamaza ama concert bariko bategura canke kurata ama sponsoring baronse kubera baba bariko barinjiza amahera ubu uzotumigwa ni uzoba yarishe bisigura neza yuko umuntu wese azotumigwa mu biganiro byo kuri Buja FM azotegerezwa kuba yarishe umuntu wese rero azotumigwa mu biganiro bya Buja FM nuko azoba yarishe ariko abantu rero babifata yuko ngo ntibadusura kuvuza indirimbo ndundi bavuga ngo ntibadusura kuvuza indirimbo ndundi ariko bo bavuze yuko abo bazotumira mu biganiro bya Buja FM aribo bazoriha. Iyo ngingo rero ngikaba yaje mu gihe ngo hari imari nyinshi y'abaririmbyi hamwe n'abamenyesha makuru bavuga yuko ngo baba batumiwe baba bafumbatishije abamenyesha makuru ni mu gihe rero umuyobozi wa Radio Buja FM Frank Tumwe Kwase yacafata iyo ngingo yuko umuntu wese azotumirwa mu biganiro bya Buja FM ariko azoba yarishe mbega ku bwanyu nibaza yuko iyo ngingo yoba yakiriwe gute n'abafanzi b'abarundi n'abaririmbyi n'abantu benshi bagenda batandukanye turavye ama commentaire abantu bashobora kugira ama commentaire arimo umu manager wa Bantu Boy ariwe Edith Stein yanditse kuri statue yavuga ngo donc kuva ubu nta ndirimbo idosubira kuvuzwa Buja FM dukeneye kumenya nimba ari z'abarundi gusa canke n'abatari abarundi bibaraba ngo muzobazwa byinshi acaheza yandika ngo play Burundian music ni Stein kandi yasubira avuga kandi ngo natwe turisabiye amakuru bahora batangaza n'aba artist atari ubusha bahawe muri Hit Connection n'ahandi baze baturiha uvuze Big Fizzo, Bantu Boy, Dramati, Samaria, Jolis, Jessink, Kimana Stein, Eden ari inoti mubaha amanoti yashatse kuvuga ngo igihe cyose muzovuga Stein mukavuga Big Fizzo mukavuga Dramati mukavuga Musamaria mukavuga Jolis Jessing mukavuga Eden ari akanoti yuko bazoza barabariha akanoti igihe nabo babavuze izina ryabo kuri radio yabo acasura kandi arandika ngo muzobazwa byinshi kandi arasura araheraheza avuga ngo play Burundian music ni mu gihe rero murabumva yuko ari Stein yashobora kugira commentaire yo ku mastatiwe ndetse Stein wenyine no mu producteur akomeye cyane muri Bantu Boy ariwe Endo Mike the Machine yashobora kugira icavuze ubona ko byerekeye iyo rijya tangazo ryashikirijwe n'umuyobozi wa Buja FM Frank Tumwe Kwase rero ni Endo Mike nawe yashikirije avuga ngo ngo producer and the mic the machine ati natwe aba producteur nta kuntu twoshira audio kuri 500,000 ivyo and the mic yabivuze inyuma yaho Radio Buja FM ivuze ko izorihisha abaririmbyi kugira ivuze kandi himenyekanishe ibikorwa byabo rero ni and the mic the machine nawe yacavuga ngo nta kuntu natwe ngo aba producteur twoshira audio kuri 500,000 urumva yuko abantu benshi uravye n'amakomantere abantu benshi ntibaryoherewe iyo ngingo y'umuyobozi wa Buja FM Frank Tumwe Kwase aho kenshi rero baguma bavuga ati iyo ngingo siyo mbega Buja FM ntandimba badasubira kuvuzwa ntandimba badasubira kuvuza ariko nkuko twayabonye mwabonye yuko umuyobozi wa Buja FM yavuze yuko uzotumirwa mu biganiro abari umuririmbyi canke kandi umuntu wese aje kwamamariza concert ziwe canke ibikorwa byiwiwe azoshobora kuriha imbere yuko avuzwa canke ahabwa ikiganiro mu biganiro byose bica kuri Buja FM rero katurindire yo ngingo turabe aho izoherera turabe ibyizofasha canke uko bazoshobora kuyakira nuko bizogenda birahinduka. Naya makuru yo twa dufise kuri uyu munsi katubashimire mwembe mwese mwashoboye gukurikirana aya makuru nizera yuko mwashoboye kuryoherwa kandi nizera yuko mubandanye mumererwa neza kuri Imperio TV Plus 257 tangiza sa umuntu wose taragira subscribe kugira subscribe ku channel ya Imperio TV kugira ngo mubandanye muba kumwanya mu biganiro byacu. Ciao guys, turabakunda cyane.